kundi se sulu sande free nda stila ifo nda imutsidwa nda imutsidwa ombo omona nkundirani ndikundirenga ndapira kwao kudabwe sulu kumene kwako pankombe daga yamba naira ndisangalatsa ndane kuwodire ndikamba no sulu ndikadziurani ndikadzikuwelenga ndikurani ndikulemba.
Kusadziwa kulemba ndi kuwerenga ndi kufa komwe inu atsikana kaloweni sukulu zapadera kuti mukaphunzire kulemba kuwerenga ndi zina zambiri afunseni Youth Network kapena atsogolera chinyamata ndera lanu. Kanka maphunziro tsogolo labwino.